Ghost Production.
Rwanda nziza ndagukumbuye ndaje ndaje
kumbuye wacu kumbuye wacu kumbuye